kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwamara ishinze umugabane w'abagororotse. Abagororotse boye kuramburira amaboko ibigabitanyo, kuba mu bwigo biko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose.
It's a new season and it's a new day. Pass the offering, fresh anointing is coming by our way. Season of power, sing prosperity. It's a new season coming.
Intondo ya Bienvenu abanubakanye na Joelle bazizane hari umwaka w'2026. Twese nyene twavutse kandi dukorera mu miryango y'abakristo, bikaba byadufashije kumenya no gukorera mu ijambo ry'Imana. Umwaka w'1991 inyuma yo kuja mu birori naye nagiyemo vy'ubukwe byari vyiza biryoshe, mu nyuma nkaza kubona ko inyuma y'amezi makeya kwari kugwabaye urugo rubi cane ruteye n'ubwoba, bikaba vyanteye gufukama. Nubwo nari nkiri muto nasaba Imana ngo izimpitiremwo uwo tuzokubakana. Niga mu gice ca mbere c'amashuri yisumbuye, nateguye inyabutatu ari nayo yahavuye ija kuri carte invitation ya mariage yanje. Icyo cyumve nayo ko yahantu nagiye mu biro bimwe uko telefone zaho zakora. Iyo umuntu yatelefonye mugenzi we canke hanze, iyo telefone yacisora no kwa directeur general. Directeur general yakacamenya telefone zo muri iyo nzu ko zikora, nimba wakoresha nabi telefone akabimenya. Binzamwe rero mwumva ni gicapo cya triangle. Ndavuga nti jewe n'uwizimana izo mpatukubakana. Ko nabonye urugo rutoroshe, nta wundi muntu mbona yoshobora kumenya ejo urugo rwubatswe, kandi kamenya n'ingene urwo rugo ruzobaho n'ingene zirutunga. Ndavuga nti urwo rugo rero mu kuvuka kwago bikeneye ko directeur general aba hari kugira ngo amenye ingene bigenda. Uwo mudirite general akaja mu mfuruka yo hejuru, babandi babiri nabo umwe mu mfuruka yo hirya n'umwe mu mfuruka yo hino n'umuryango wose. Akazomenya ibintu byose nimba ico bapfuye, nimba ari ingorane yadusaba umuryango, akazomenya ingene ari butorere umuti. Mu mfuruko yo hejuru ariyo mu nguni yo hejuru nshiramo Yesu Kristo ariwe nka directeur general wacu. Hasi naho mfuruko imwe nishiramo wendi mfuruka ndashira akabaza point d'interrogation ivuga ngo ninde azoza ahantu. Umunsi namuronka rero naciye nkora akabaza ndamushiraho izina ryiwe. Mu mwaka w'1996 fatiye ko Imana itwemerera gusaba, navuze nti Imana ngoma nsaba umuntu nipfuza. Nuko nafashe agapapuro nandika ibintu byose nipfuza, uburyo bwose umuntu nipfuza. Mpejeje kubyandika nsanga umuntu ntabaho, ariko njambwira Imana nti rero Imana wewe urabizi, wewe uri Imana, je ndo umuntu shobora gusaba nkasaba nabi, asanga nasabye nabi. Ibyo uzo gusanga nasabye nabi ubikuremo, ariko asanga ari ivyiza ntashizemo navyo binshiriremo. Nuko mu mwaka w'2026 kwezi kwa mbere niho nabona umukobwa aje mu vyakazi aho nakorera, dufata akanya ko kuganira. Nza gusanga ari wa muntu nasaba mu mwaka w'1991 hari haize imyaka 15, kandi hari haize imyaka 10 fashe urupapuro nkandika umuntu nipfuza. Uwo mwaka nyene ni uwo mwaka twafunditsemo umugambi wo kubakana, nawo mwaka twakozemo mariage byagenze neza cyane. Inyuma y'ibirori byaranze ubwo bukwe tugeze muhira, mpagaze impande y'umuryango ndiko nsengera urwo rugo ruvutse, naho numvise ijwi rimanuka, ijwi riza mu buryo butangaje. Abazi iryo jwi ry'Imana ukuntu rivuga bitumvikana ariko kumva ko Imana ikubwiye, niryo ryaje rirambwira ngo umwana azokwitwa itera iteka. Je nabibwiye madamu nawe aravyumva, twumva ko iryo zina k'umwana azokwitwa itera iteka. Ntitwashotse turitahura kuko iryo zina rirasobanura kumengo ni umwana aje asanze ababyeyi baraciye mu bibazo bikomeye, nk'aho nta teka ryari rihari. None kuza k'uwo mwana bitumye abo bavyeyi bagira iteka, bagira ishema, bagira icyubahiro, bagira izina mu bandi bantu. Ryasa naho ritugoye gato ya kugemera, ariko Imana itumenyera ibiri imbere. kandi bidufise ko umugambi mu mwaka w'2008 niho twaronke inkuru itari nziza yaho mu docteur yatubwiye yuko ibyo kubyara bishobora kutazohora vaho hantu ngende iyo nakora nagiye nivugana mu ibarabara nibusa shetani ndamwibutsa umwaka w'1999 kuko aho turazinanye kuko gihe yaragiye kunyica nafashwe na infection pulmonaire infection yo mu mahaha ariko Imana ikaza kunkiza ku buryo bw'igitangaza mu nyuma nashinze intahe nyuma yaho abantu barakira abandi barakizwa kubw'iyo ntahe navyo navyibutsa shetani nkabwira nti shetani ibyo ukoze uyu munsi bizoba nka vya byindi byo mu 1999 abantu bazokira abandi bakizwe zanuva hamanutse ijambo ryo muri Zaburi 125:3 rivuga ngo kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi ngo abagororotsi boye kuramvurira amaboko ibigabitanyo ako kanya numva ahubwo ndoze inguvu zo kuvyatura ndabwira nti shetani iri icumu ushinze muri uyu muryango bigaragare kandi ko wanarishinze n'ahandi rero izoshinguka ahubwo ntizoshinguka gusa ahubwo naho yashinze hose shetani tuzogusangayo kuko umwami twizeye arakomeye kandi ayo macuma azoshinguka ibyo gusenga nsaba umwana numvise bisa naho bihindutse ahubwo ntangura gusengera ministeri yo gushingura amacumu kuva icyo gihe kuri radiyo nakora ko yari radiyo kristo nigisha kenshi vuga ku ijambo ryo kwizera ntanga uburorero bw'abantu bize Imana bakayibona mu bihe birebire mu mwaka w'2011 nariko nsengera muri Eglise Vivante y'i Bujumbura ku Ijabe hari kuwa gatatu muri programme bita Louange na Adoration niho nibuka ko maze imyaka 5 ntararonka umwana bazimana Imana uri mu ijuru ko nirigwa nkuvuga kuri Imana ikomeye kuri Imana hari nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse none imyaka kwibaye myinshi myaka 5 yose yaje ujya mpizina ry'umwana numva riragarutse muri mu gifaransa uwo mwanya je n'ai jamais perdu une seconde sigura ngo sinigeze ntakaza umusogonda numwe numva birandemesheje numva ndaremye nkomeza Louange kuva icyo gihe Imana yaginzanira ibihe bitandukanye byagiye bindemesha nkabona mu kuboko kwayo nkabona yuko Imana muri urwo rugendo turimwo turi kumwe kuko hari ibintu byinshi yabiriko irakora nkabona ukuboko kwayo nubwo ku kibazo cy'umwana nta kintu naba mbonera kiriko kirakoreka ariko mu bindi nabona iri kirakora bigatuma nizera mu mwaka w'2012 naganiriye n'umuntu yari amaze imyaka itari mike nawe arindira urubyaro atarubona duhuriye muri seminari imwe turiko turasenga ijwi ry'Imana riramanuka ngo umuzoronka wari kuyo azogutanga bisobanura ngo niwe azobanze ibyo byaranezereye ko byanyeretse yuko Imana yibuka isezerano yasezeraniye ko byagenze mu mwaka w'2015 yaravyaye mu mwaka w'2013 nongeye ampa n'ubundi arampamagara arambaza ati mbega ndakubaze ko tuzi umutwaro wanyu nge ntungana ko tubona none mugenda munezerewe mutwinga kandi tuzi umutwaro wanyu ko ari munini bigenda gute igihe rero cyose bambaze kubaza nka bene icyo nubwo n'abandi mu ntege nke numva ko kanye nuzuye nk'abakomeye kwa Samusoni umwe mu yaramubona kuko kwa bushungu nkaca ntangura gushinga intaye ntimana irakomeye Imana izo bikora Imana turayizeye niko natanguye kubimubwira numva rya jwi ragarutse ngo uyu ni usengera uyu munsi ngo kandi niwe wanyuma mu mwaka w'2017 nawe yaravyaye umwana mwiza mu mwaka w'2016 Imana yongiye kugaruka ndi mwibarabara ngende yajwiraza arimo amazina atatu y'abana bato yaba wawundi kandi rirambwira ngo ibyo bibwire madamu kuko kwizera kwiwe gusa naho kwamanutse ivyo narabimubwiye arambwira turakoze cyane atuko nayo numva ndushe nuko dukomeza urugendo mu mwaka w'2017 ishyirahamwe gito gakiza badutumiye mu ntego rero bateguriye imiryango imaze igihe itegereje urubyaro itaruronka twarahagise natwe tubana nabo tubona n'abantu benshi tutibaza yuko ibyo bintu byoba bishoboka abantu bangana gutyo batarabona abantu bari bateguye neza ahantu bambaye neza cyarigoye kumva ko abo bantu aribo bahuye n'ibyo bibazo ubundi twari twiteze kubona abantu bijiriwe ariko basa neza bateguye ibintu neza bamaze gushinga intahe y'ubuzima babayemo n'ibyo bacamwo nibuka noneho wa mwaka w'2008 aho nabwiye shetani nti shetani icyo cumu warishinze ahantu henshi ibyo byose kandi koko yarishinze ahantu henshi mbambonye none ahantu shetani yashinze ya macumu mu mwaka w'2019 cyajuje yaragarutse rimbwira yuko Imana inkeneye mu bihugu by'Iburayi. Ibyo bintu sinashobora kwibaza ko noronka visa yo kuja Iburayi, ko twatumva Iburayi ari nk'indoto gushikayo. Ariko mu buryo bworoshye cyane, uwo mwaka nyine kwezi kwa gatandatu naho se visa yo kuja mu Budage, imbere y'uko ufata indege abo twadusangiye gufashanya muri ya miryango baje kunsezera. Nababwiye ijambo ntanjewe ndayigarutse ko nirantangaza ukuntu natuye amajambo y'ukwizera yuko abana twasengeye twizereye tugiye kubabona tukabonsa tukabaheka. Kandi ibyo nkabivuga kandi mfashe indege ngiye iryo joro nyine mu bihugu bya kure, ntazi n'imyaka nzomara imbere y'uko nsubira guhura n'umuryango.
Nje mu bihe bishyashya aho se twavuga ukwizera. Icyizere dufitiye Imana no munsi twinjiye mu gihe ibyo twavuze, noneho buro tugeze mu gihe. Ndumva neza bityo abana twavuze tukikubabona.
Amen.
Tugenda tubahetse, tugenda tubonsa, ariko tukwisi.
Amen.
Ibyo babibwiye Donimuntu, bazi ko Donimuntu ari umuhayisipe yamaze imyaka 12. Ariko nawe aravuga ngo bahora bamanurira, wambwira abana bawe ngo tubone abana ngo nzokora ibikorwa by'Imana. Aduza abo mwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatatu wa gatanu, kandi uno munsi ntidukora n'ibikoko. Rero ibintu biba ndumva ari byo twinjiyemo. Abana twavuze tukikubabona.
Avuye mva mu Budage nja mu Bubiligi, aho nabonye Imana inkoresha ibintu bitangaje. Hamwe nshitegura rero kugira ngo ndahabe ntegure neza nk'indi umuntu haba ndiko ndakora ibijanye no kugira umuntu agume. Yajwi risanga ahantu nari ndi muri province ya Liège mu gasagara kitwa Mandelfit muri communauté germanophone abahazi, numva ryajwi rimbwira ngo icakuzanye hano cyarangiye. Sinibaza ko rimbwira gusubira muri Afrika, situka uwahageze ataba yipfuza gusubirayo. Ariko narumva ko iryo jwi risa naryari ndi ryamaze igihe rimbwira n'ibindi. Ariko sinobeje ngo navuye ndagiyumvira uko kanya, ntabwo nabandanje gukora ibyo nari ndimwo. Ariko Imana ifite inzara nyinshi. Navuye ndo nk'indi nkuru, numva ko yombera nziza gusumba ibyo nari ndi mu Burayi. Nkerekeza ahandi. Mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa mbere nafashe indege ngaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rero, shiramu gakiza batumiye mu gikorane cyo gukanira no gufashanya na ya miryango itegereje urubyaro. Muri icyo gihe bambaza ikibazo kijyanye n'ingene umuntu yakirihamuga kubera guteba kubona umwana. Je nabanje kugaruka kuri rya sezerano Imana y'amajya abana, ndababwira naho ubwo Imana yanyongeye amazina y'abandi bana. Ntirega kandi Imana ihamagara amazina y'ibitariho nk'ibiriho, kandi icyo gihe cyose nta n'agaco nari mfise cy'uko hari inzira bigiye gucamo.
Hanyuma tugeze kuri Bienvenu, ndashaka kubaza gusasira ikibazo ngiye kumubaza. Ubundi Rena tatubwiye ko mu buryo busanzwe bwa siyansi umubabaro mwinshi ushobora gutuma umuntu atabasha no gusama. Rero reka muganga atubwire uko umuntu yagira ibikomere yagiriye mu rugendo rwo gutegereza na ikaze.
Murakoze cyane ko yagize ikibazo Bienvenu. Hanyuma tumaze imyaka 14 neza n'amezi mangahe kuko twahejeje ku 9 20 na 3 ku 9 natuje 14 dutegereje. Kandi twabonye izina ry'umwana ku munsi wa mbere wa mariyaje. Neza twari tubifite umunsi wa mbere Imana ibimuhaye izina, ariko hacaho umwaka wa mbere wa kabiri wa kane bibaye 12. Umwana ntaraza, ahubwo muri 2017 yampaye andi mazina. Ahubwo umwana wa mbere yanyongeye amazina abane. Ubu ni ukuvuga ngo afite abana bane mu mazina ye. Ariko bazaza itanga amazina niyo itanga n'abana. Ko guhamagara sizi muri bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ko turavuga ngo ihamagara ibitariho ntibiriho. Maze yari ibeshe kumva amazina itarabaza ko ariko isanze n'abikora n'ubwo ihamagara nyine bitariho. Rero bambaye ikibazo bati none iyo umuntu atarabona umwana bikanatsinda ibyo bikomere yabikira gute?
Imana imenye ingene iri bubane n'umuntu wese mu gihe ariko araca mu kibazo. Iyo video ndiko ndayisubiramo nanjye ndayiraba birantangaza aho nakura izo nguvu zo kubivuga gutyo. ariko Imana imenye ngo ndi bubane n'umuntu wese mu gihe ari karaca mu kibazo. Uwo mwaka nyine 2020 ugiye kurangira nko mu kwezi kw'icumi cyangwa kw'12 niho ryajwi numva rigarutse. Irambwira ngo umwaka w'2021 azoba ari umwaka mwiza kuri wewe. Ibyo bintu ndabyumva ndabyandika ahantu ndabibwira abo twakunda kuba turi kumwe. Ntiyamaraje w'ijwi ry'Imana rimbwiye yuko umwaka ugiye kuza azoba ari umwaka mwiza kuri jewe. Sinzi cyari kigiye kuba, ariko nuko nabyumvise kandi nayimaze kurimenyera, namenye ko ariryo rimbwiye. Uwo mwaka nyine rero mu kwezi kwa gatandatu niho twaronka inkuru nziza itubwira yuko umwana ari karakurira mu nda ya nyina. Uwo mwaka w'2021 ryari rya mbere twumvise inkuru nk'iyo muri iyo myaka yose 15. Kwezi kw'12 k'uwo mwaka nyene niho twakira iteriteka exose umwana Imana yaradusezeraniye hari haheze imyaka 15. Imana ihabwa icyubahiro yo yabikoze igashitsa isezerano ryayo. Icyaturemesheje muri urwo rugendo rwose rero ni ijambo ryo kwizera, ijambo yatubwiye, ijambo nyamukuru n'irya jambo ryaje mu mwaka 2008 rivuga ngo kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi, abagororotsi boye kuramburira amaboko ibigabitanye. Imana yaduhaye izina imbere y'uko umwana aza, twumva ari Imana idashaka kutubesha. Muri 2011 ijwi ryaragarutse riratubwira ngo je n'ai jamais perdu une seconde, ngo sinigeze ntakaza umusogonda n'umwe. Ibyo bintu twumvise bituremesheje, twumva ari Imana ishaka kubikira akora ibintu ku rutonde neza. Mu mwaka 2012 ijwi ry'Imana riragaruka rinyereka umuntu atuye umuntu muzoronka abana atari kuwi niwe azotangura. Ibyo numvise bindemesheje, ntinahazonanga binyeretse yuko nanje ndi ku rutonde. Mu mwaka 2013 Imana inyereka uwundi muntu turaganiriye, irayirambwira iti uyu rero aba ari wusengera ngo kandi niwe wa nyuma. Ibyo yagarukije ngaho, ariko jewe natahuye ko imbwiti inyuma y'uyu nawe uzocukurikira. Kandi niko byagenze. Mu mwaka 2017 yabyaye umwana mwiza, nanje inyuma y'iyo myaka mwaka 2021 ndakurikira umwana nguwe iteriteka exose. Ijambo ry'Imana ntiribeshe, naho ryoteba ariko rirashika. Urwo rugendo ntirubogoroshe, ruba ruri mu gitutu cy'urupfu. Icyo nabonye ariko ni uko Imana ifite ukuntu ibigenza. Ifise umutaka rya Zaburi ya 91 ku murongo wa mbere ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 gushaka kuri 30. Imana iremera yuko imitwaro ihari kandi ko iyo mitwaro iri minini iremereye, ariko ikavuga iti hagati y'uwo mutwaro wawe n'umutwe wawe shobora gushira y'ingata yanje. Ingata yanje ntibabaza, iroroshe ibintu igihe izi yuko isezerano ishobora kuba rigitebye gushika. Ifise ukuntu ibigenza, ikazana umutaka ikawugufuka ukawugenderamwo ukumva rya zuba rukuntu utaryumva cyane. Ariko kandi aho hanze hari ibintu bigoye, hari amajambo menshi akurikira icyo kibazo. Ariko hariho abantu babiri badufashije, umwe ni Elisa twaramwiga ko cyane. Igihe Elisa yagomba atandukane na Eliya, Eliya agiye kujya mu ijuru, abantu biga ijwi kuvugisha baramubwiye bati mbega waruzi ko sobuja agiye kugenda, nawe ati numa ndabizi kuko iyo asamara gatoya egusanga iriya yagiye. Hari ibintu bizu ugasanga bihava bikusamaze bikagukura ku ntumbero. Ubundi yadufashije cyane ni Nehemiya, igihe yagiye gusanura inzitiro z'i Yerusalemu yahuriwe n'abagabo bitwa Basanibarati na Batobiya n'abandi, batangiye kumubwira bati ibyo bintu ukora n'ubusa. Ati mbwebwe yonyine iramutse isimbi kugura uruzitiro kwoca ruhenuka. Nehemiya ntishyize umutima kuri ayo majambo, ariko baramubwira icyavutu icantege kuko ntacyo yari gushikako. Kuko baranamubwiye bati rega uruzitiro rwarahiye n'amabuye yarahiye, ufata ibintu byahiye kuko ibyo kubakisha nta kintu uzoshikako. Ariko yarababwiye ati umva Uhoraho niwe azotuma bikunda nayo mwebwe. Nta n'icyibutso nyine mufise ngai Yerusalemu. Yatangura guharira rero nabo ati mbwebwe mbega akabwebwe n'amagurane n'ubutwi, ati gasimbiye ku ruzitiro yo twoca rupomo. Iyo aje muri ivyo yari kuhava asanga akitse n'intege akava n'abivamwo niyubake. Ariko yavuze ati Uhoraho nibazotuma bikunda cyo gituma twego basavye ibiwe dushishira ko tukuba iryo jambo cyo kwizera ryo yaradufashije ikindi kintu kidasanzwe rero nukumva ijwi ry'Imana rikuganiriza abantu babiri nabo baradufashije umwe ni Ana Ana yarafise umubabaro n'agahinda kenshi kubujyo Eli umuherezi yabonye ukuntu asenga yibaza ko yaburewe akanamubwira nabati wewe mbega izo nzoga uzogeza ryari ku izo nzoga ariko Ana amaze kumusobanurira neza ko atari inzoga ahubwo aragahinda Eli yamubwiye ijambo ryahinduye ubuzima bwana aramubwiye ati genda uhoraho aguha ibyo umusavye Bibiliya tubwira neza yuko kuva Ana yumvise iryo jambo Ana ntiyasubiye kwiburanika ukundi kandi uwo mwanya ntiyararonse Samweli ntiyararonse umwana ariko yararonse ijambo ijambo ryahinduye ubuzima bwana igitangaza cyarakurikiye Samweli aravuga ariko hatanguye ijambo wundi nawe ni Yakobo igihe yari kagwana n'umumarayika avuga ngo ntamurekura atamuhaye umugisha nta nka yamuhaye nta nzu yamuhaye nta kintu yamuhaye ariko ikintu yamuhaye yamuhaye ijambo yamubwiye ati ucitwa Yakobo ukundi ariko ubu witwa Isirayeli aca duga Peniyeli aho iyo hurana n'abantu bakamubaza bati amakuru Yakobo nawe ati ni meza tawe hepfo ndahakuye umugisha aturi he ati ijambo ijambo n'iryo bamaye bari kwavuza ngo n'umusazi ariko umva izina yahawe yaba izina rikomeye yarurangirano ku isi yose ibi rero mba numva bishimangira cyane ya jambo Imana yabwira Yeremiya na gice ca mbere ku murongo wa 11 ushaka ku murongo wa 12 maze ijambo ry'Uhoraho rinza rirambaza tubonye kiga Yeremiya ndavuga ni mbonye ishami ry'umurinzi maze Uhoraho aranyishura ati witegereje neza ko ndindi ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse inyuma y'imyaka 15 rero irangi mbonera ijambo ari igikuri kandi rishimange mu buzima bwacu Imana irarinda ijambo ryayo kugira ngo irishitse bishobora guteba ariko yarabivuze ijambo ryawe ntirihinduka turashimira cyane rero abantu bose badufashije muri uru rugendo haba mu kuturemesha haba mu kudutera intego ku haba mu kutwigisha ijambo ijambo ry'Imana uhereye ku bavyeyi bacu baturere mu ijambo ry'Imana bakaritwigisha tukarikuriramwo bakadushira muri amashuri y'abana bitwa Sunday School canke Code d'Image abo nabo bakatwigisha tukahigira ijambo haba bo twabanye mu mashure y'intango ayisumbuye kaminuza za nabo tukigira mu ijambo ry'Imana abungere abashumba batureze mu ijambo ryo kurugogwa na mwimu yera kwezwa gose no kurukurukira Imana turashimira cyane abantu bayo twigishije ijambo ryo kwizera mu buryo butangaje gusobanuka ku kwizera kwatura neza kwatura ibyo twizera tutashize umutima cyane ku byo tubonesha amaso n'ibyo twumvisha amatwi bidutera ubwoba ariko tukakomeza kwatura ijambo ryo kwizera ibyo biri mu bintu byadufashije muri uru rugendo rwose rwari rurimo intambara zikomeye ariko tukajabuka uyu munsi tukaba duhagaze duha Imana icyubahiro dushingira intahe ijambo ryayo abakozi b'Imana batandukanye muvuga ubutumwa hirya no hino abaririmvyi bategura indirimbo bakazisaba kuri za Facebook YouTube n'ahandi izo ndirimbo twazumviriza zikadukomeza ibyo byose byaradufashije mu gihe umuntu aba ariko araca mu bibazo aho shetani yagiye ashinga amacumu kandi icumu si ryonyine hari amacumu y'ubwoko bwinshi shetani ashinga mu bantu mu ryango kuko icyamuzanye uyo nukwiba nukwica no gutikiza kurimbura ariko Imana ishimwe Yesu nawe ngo yaraje kugira ngo asanga ngo rikwa cy'umwansi ngo amareho gikorwa cya shetani ushobora kuba nawe no munsi ufise icumu rishinze mu buzima bwawe mu muryango wawe nkuko twabisezeranye Imana mwaka 2008 kwicumu shetani yashinze mu muryango wacu izoshinguka kandi ko hamwe na Yesu Kristo tuzokurikirana aho yashinze ayo macumu hose kugira ngo ashinguke turipfuza gusengana nawe no gusangira ijambo ryo kwizera maze tukazofatana amaboko nkuko Zaburi ya 60 ku murongo wa 12 ivuga ngo Imana izodukoresha iby'ubuhizi kuko ari izo siribanga abagwanizi bacu kuko umwansi w'ukwizera n'ubwoba kandi ubwoba nabwo buzanwa n'ivyo tubonesha amaso n'ivyo twumvisha amatwi bigatuma ugira ubwoba kwizera kukagenda shetani arabizi abikoresha nk'ikigwanisho gikomeye kugira ukure mu kwizera kandi Imana nayo iravuga ngo utayizera ngo ntibikunda ko yinezeza ijambo ry'ukwizera ijambo rikomeye mu buzima bw'umukristo. Hama namwe turabashimiye ko mwashinzwe gukurikirana ikiganiro, tukaba mwafatanije natwe gushima Imana no gushyira izina ryayo hejuru. Imana ibahezagire.
Nubwo yatinda no kubikora izabikora, nawe yatinda no kubikora izabikora. Amasezerano y'Imana